I tell you what, you're gonna make me earn my money today. Let's just count to three, and then we'll let Lincoln come. One, two. Come on, Lincoln, let's go, let's go. Lincoln High School, everyone. Junior, ROTC.
Ready, foot, left, right, 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 left, right